Enhla nasezansi mbuke lapho sibukele ukhona njengoba uhleli kanye nathi yona le channel esilene yaba phambili osikhathi kwenzeka imida production ekusakazeleni izindaba zikamasikandi ezihamba phambili neshisayo ngoba lishonile ngenazo indaba zalo lapha endimeni kamasikandi. Sicela ukubonga ke kona wonke ama subscribers ethu asithathe sila baphansi asikhuphula aze asibeka le phezulu njengoba sikwele nyoni njengamanje. Uyawabona ke ama subscribers esinawo njengamanje. Mekusana kwabe subscribe sicishwenze okulungile awulahlekelwa yilutho kepha uthola ama video esuke siwenza usuku nosuku mangabe siposta usheshe ukuthole esifakile kuyona le channel. Okay, namhlanje ke silapha sizokhuluma ngensizwe Ukhuzani Dlamini mfokampongose esesithole iy'nkulumo eziningi ezinye zinhle yize nencomo sithola ngawo ama video sowaphosta ngayo insizwe Ukhuzani Dlamini mfokampongose. So njengamanje sizoveza ukuthi thina kule channel simiphi ngaye Ukhuzani Dlamini mfokampongose. Abanye bathi sigcimene nawo Ukhuzani Dlamini mfokampongose, abanye bathi Ukhuzani Dlamini mfokampongose siyamcindezela kule channel. Namhlanje ke sicela ukuthi ubeke indlebe uphinde usitsheleke amehlo akho usibukele usihlalele njengoba sikulethele siqeshana esisoba ngemzuzu nje engengake. Okay, ake sibe lana ke bafowethu sing Oscar ukwenzekayo Media Production. Ukhuzani Dlamini mfokampongose simlandela ngokomculo, simlandele emakhasini akhe enkundla zokuxhumana, siphinde silandele izinto nje azenzayo yena personally Ukhuzani Dlamini mfokampongose. Siphinde sibheke ukuthi ngabe kuba njani nama ngabe ukwisayidi elimbi likaKhuzani noma elihle likaKhuzani Dlamini mfokampongose lapho sizogxila khona kakhulu ukuze nathi uzothola ukuthi ngabe sithimiphi nalensizwa Ukhuzani Dlamini mfokampongose. Uyabona siqale nje kutheni ake sithi mhlambe usesayidini elihle likaKhuzani Dlamini mfokampongose ningamadlela ndawonye. Ngizocaphuna abantu abeke baba amadlela ndawonye kaKhuzani Dlamini mfokampongose naba amadlela ndawonye noKhuzani Dlamini mfokampongose, sibone isimo sabo ukuthi njengamanje sinjani na njengoba besondelene noKhuzani bebambisene noKhuzani bephuza likhambalo noKhuzani Dlamini mfokampongose. Sizophinda sibheke futhi uma ukuthi wena awusilidlela ndawonye noKhuzani Dlamini mfokampongose ngabe lokho kukubeka kusiphi isimo. Ngizothi qaphuqaphu nje ngamafushane. Ake sikhulume ngeyinsizwa lapha esibona ziseduze kakhulu kwaKhuzani Dlamini mfokampongose. Lapho ngizocaphuna abafana abafana noSikweletu mfokachiliza, ngiphinde ngibalule abafana abafana nomkhulekelwa umfokampongose phansi enkandla imandaba, ngiphinde ngidonse laphana abafana abafana nomjolisi kanjalo nabanye ke abaningi oKhuzani ngothi ngasho ukuthi uKhuzani uGatsheni ake ngithi uGatsheni kagula sopho ngolo, ngibale laphana abafana abafana noJiva zimnike ingqino yomsakazi. Labo baculi bafethu basondelele kakhulu noKhuzani Dlamini mfokampongose. Esokunaka ngalezansizwa yize izinga labo lingekho njengelikaKhuzani Dlamini mfokampongose amazinga engalingani, kodwa singasho singangabazi ukuthi basemehlweni abantu labo baculi futhi konke abakwenzayo kuyathakasaleka kunesasasa abakwenzayo kufika kahle kubathande bomculo kamasikandi kube kuhle kube njeya futhi isupport iningi abayitholayo. Angesingabazi ukuthi isupport yalabo abaculi eningi ivela kubalandeli baKhuzani Dlamini mfokampongose okungama Blue Nation. Lokho kubabeka ebalazweni elihle kakhulu ukuthi basondelana noKhuzani Dlamini mfokampongose ngoba uma ngabe konke abakwenzayo bezokwenza uKhuzani Dlamini mfokampongose uke anxenxe abalandeli bakhe, anxenxe isupport, anxenxele laba bantu noma laba baculi abaseduze nabo naye ukuthi nangu umfokabani uzovela ngokuthi sacela ukuthi simeseke emaBlue Nation nangempela ezakwaguqo zenze osekushiwo kushiwo uyena umphathi wabo uKhuzani Dlamini mfokampongose. Nangempela ke umculi lo osuke enza lokho kwenzeka akwenzayo ikakhulukazi uma ngabe be-release ama-album batholwa kwesekwa okwesekwa okukhulu lapha kuona ama Blue Nation. So Lokho ke kusho ukuthi mangabe impela usesayidini kakhuzani noma uyedlela ndawo nokhuzani mhlawumbe zemfo kampongose kungekho ungabona ingasoleni osekuvile obala phakathi kwenu nobabili kuye kukubeke balazweni elihle kakhulu, kuye kukubeke ezingeni elihle kakhulu noma igama lakho liba lihle kakhulu lapha endimeni kamaskandi. Akeke sithinte udaba lokuthi mhlawumbe ke wena awusekhe egameni lihle likakhuzani mhlawumlenze umfo kampongose seninyathelane amakhona ndlela thile. Ngabe wena unyathela ukhuzani mhlawumlenze umfo kampongose noma ukhulume kabi ngokhuzani mhlawumlenze umfo kampongose? Laphana abafowethu ngizoke ngiqale ngabaculi nje engike ngababona bethinteka ekutheni bangathi kube ngazuthi abasezwene nokhuzani mhlawumlenze umfo kampongose. Ngizodonsa laphana umdumanzi igeza lendalo umfo kamhlongo, ngidonse uduma kahle ngisadlula ngizobalabona bobabili nje ukuze ngizokwazi ukuthi ngisheshe ngiqede into engiyikhulumayo. Leza insizwa zathi mayifika emculweni zafika impela zamadlela ndawonye kahle kakhulu naye uKhuzani Dlamini umfo kampongose kasetshenzwa kasetshenziswana kwakuhle kwanjeya nangempela futhi ama-Blue Nation akwenza adume ngakho azixhasa izinsizwa lapha umdumazi igezela indalo kamhlongo naye uduma kahle laphana umfana wase ngoje. Kuhambeke isikhathi kwafika lapha ekutheni kuvela ubala ukuthi izinsizwa lezi azisazwene kahle naye uKhuzani Dlamini umfo kampongose. Sabona futhi engezweni ekutheni mangabe bengasazweni sabona abalandeli bakhuzani Dlamini umfo kampongose behosha iy'nyawo ekuxhaseni lezi insizwa. Sikhuluma nje kulo nyaka odlule uduma kahle lapho ekuvele khona ukuthi yena noKhuzani ngazi ukuthi khona ukushayisana kwembono. Sabona uduma kahle epejini lakhe ehlelwa ama-followers lapho khona ezama-Blue Nation ngempela zi-withdraw noma zi-unfollower yena uduma kahle mfoka noma ngasazi sikhumbula isibongo sakhe kodwa ba-unfollower ipheji lakhe ngenxa yokuthi bamsola ngokuthi usezwana kakhulu nembangi kaKhuzani Dlamini umfo kampongose lapha endimeni kamaskandi. Sonke siyayazi umthandi igqosha umfo kamanqele njengoba sabona uduma kahle ehambise isipho lapha kwi-birthday kamthandeni igqomenisha umfo kamanqele lapho kwaqala khona kwangazi ukuthi uduma kahle usenze umbuka noma usenze ungathimbeki lapha kuma-Blue Nation njengoba ethe ayifika duma kahle naye wasebenza nayo ikhampani ephethe uKhuzani Dlamini umfo kampongose i-IGP lapho khona ayengaphansi kwayo i-IGP ngempela ke ethi mayikhiphile umculo wakhe bengaphansi kwe-IGP udistributwa yiyona IGP konke nabalandeli abamxhasi kakhulu bengabo abangaphansi kwe-IGP bangaphansi bomholi wayo i-IGP uKhuzani Dlamini umfo kampongose. Njengamanje sesiyabona lapha ey'nkundleni zokuxhumana kunensizwa lapha lekuthiwa usiqiniseko umfo kaMvelase ilasta lapha leli elihlaziya uma askandi sibonile lisolwa ngokuthi licindezela uKhuzani Dlamini umfo kampongose ekuhlaziyeni umaskandi walo laphana ey'nkundleni zokuxhumana kuTikTok. Sike sabona abalandeli bakhe uKhuzani Dlamini umfo kampongose ama-Blue Nation engathunywe umuntu kodwa acishe amudla ebuhlaza laphana uqiniseka umfo kaMvelase khona lapha kuTikTok lapho sibone khona ukuthi cha zilwane lezi ama-Blue Nations awafuni lutho ngoKhuzani Dlamini umfo kampongose. Saphinde futhi sabona ngaphandle imbeki kwesigameko sikaMvelase sabona ama-Blue Nation esho ukuqeda lapha ngosimiselo umfo kaKhumalo. Kunamhlanje usimiselo izinto zakhe zibukeka zingahambi kahle lapha endimeni komculo kamaskandize umfana lapha enethalente elisimanga futhi ethandwa kodwa ngenxa yokuthi kuye kwavela obala ukuthi yena noKhuzani Dlamini umfo kampongose kukhona ungahambi kahle kwezinto phakathi kwabo. Ama-Blue Nation ilapho ke aqale khona ukuthi umfo kaKhumalo lona angamzwisisi kahle atshengisa futhi ukulidicelela phansi igama lakhe kwehla isupport kakhulu kuyena usimiselo lapha umfo kaKhumalo. Kunamhlanje amaphosti akhe ayakuveza ukuthi yena ucindezelekile njengamanje lapha emculweni kamaskandi akuzamayo sekuye kungayi phambili kume ndawonye nomculo oseceba nguyeka ngoba ubona kungayeki phambili ubona kungingasekho inqubekela phambili lokho asingabazi ukuthi kuvele emva kokuba yena noKhuzani Dlamini umfokampongose kube khona ukushayisana ngemibono yizoKhuzani Dlamini umfokampongose engakaze athi vu ngosiqiniseko kodwa ulelwa yiwona ama Blue Nation so kafushane ngifuna ukuveza ukuthi le channel ayinahlangothi oluvuna uKhuzani futhi ayinahlangothi olugxeka uKhuzani ngoba siyazi ukuxeka uKhuzani kungasholela kuphi nokumvuna futhi kwabanye amaciko kolokho kungasholela kuphi abalandeli bamanye amaciko bangakuveza ukuthi abakujabulele ukuthi sivuna uKhuzani so asinahlangothi kule channel lokuvuna umculi thizeni kepha esikuveza ngomculi kusuke yilokho ngelanga sikhuluma izinto ezothanda abalandeli bakhuzani ngayo uKhuzani Dlamini zofukampongosi ngelanga sikhulume izinto ezizothandwa abalandeli bakaduma kahle ngelanga sikhulume izinto ezizothandwa abalandeli begagu ugatsheni umfoka Ndlovu kanjalo kanjalo nakumthandeni sayikhuluma into ethandwa abalandeli bamthandeni konye ikathi uthothi azehli kahle kubalandeli kodwa ayikho into esizoyenza i-channel yabalandeli bakamasikandi lena abasupporta amaciko ngamaciko abo abangawasupporti abanye amanye amaciko so ipolitiki kuyona le channel ikhona kodwa ayifiki ngathi ifika ngabalandeli bakamasikandi ake ngithi bafuthi bokuyilokho engidlulisayo namhlanje kafushane ingqikithi bithi nje asinalo uhlangothi oluvuna umculi noma olugxeka umculi thizeni ayicindezeli kodwa futhi iye waphusha amaciko ngokuhlukahlukana ngakho ubona lapha mengabe sizoyipostela nje amaposti kungasiye ividiyo mhlawumbe kuyisithombe sike siphushe lonke iciko kunjalo nje bafowethu ungaya kobheka lapha kwe-community tab ethu lapho siveza khona ukusupporta wonke amaciko kakhulu zasuke ezokhipha sisuke sipostile ngalo lonke iciko siyaphosta ngeciko elizokhipha ukuthi umfuko abantu sicela simeseke kusuka wonke amaciko ngabala ngaqedi kamuva nje sikade siposta umjalwisi sike saposta laphana uKhuzani ezokhipha ejele saposta laphana umthandeni ezokhipha iParis saposta uLovo Mfowethu bazana ezokhipha siyaposta nje bafethu kaningi so siyacela ukuthi niseseke ngokweqiniso ipolitiki ningayibeki kuthina sicela ukuthi bephakathi kwenu balandeli bakamaskadi siphinda sihlangane kumanye amavideo alandelayo mangabe usubscribe kule channel sharp.